signature pass.
Ko mubibonye rero turi na kanyamuneza runo muhingamo ko kuba turi kumwe n'userukira OMS userukira UNICEF nga mu Burundi umuyobozi mukuru wa Kamebu nabo bakorana hamwe nabo dusanzwe dukorana mu mushikira nganji kanamwe nyene bamenyesha makuru rero nkuko mwabibonye duje kwakira ingabire ziri mu bwoko bubiri. Icya mbere kidushimishije ni uko abasanzwe bashikira imigambi ya leta babonye yuko ngaha mu Burundi aho n'izindi ndwara zibangamiye amagara y'abenegihugu na novuga indwara ya malaria twituma mwabonye yuko userukira UNICEF yaturonkeje imiti itari mike izofasha ko musanzwe muzi yuko malaria imiti yo ku rugezo rwa mbere itangwa ku buntu leta irayigura hamwe n'abasanzwe bashika imigambi ya leta kubene igihugu bose iyi miti rezoza gufashana cyane cyane abana bari munsi y'imyaka 5 kubera murazi ko ari bakarirwa na malaria ikambere n'abakenyezi na cyane cyane abakenyezi bibungenze hampande iyo miti rero harimo ni misegetera nayo nyene isanzwe itangwa kubabyeyi baje gupimisha imbanyi mu mavuriyo yose mu gihugu byo turabishima yuko tudashobora kuguma turaba indwara imwe ariyo izwi ku isi yuko ariyo ibangamiye isi ariyo coronavirus mugabo itegerezwa kwitaho n'izindi ndwara kugira ngo ntizibangamire amagara y'abenegihugu kuko zari zisanzwe ziri ngaha mu karere igihugu cyacu kirimo. Icya kabiri ni uko twakiriye iyindi ngabanwa ije gufasha akigoro ka leta kugira ngo tubandanye dushyira mu ngiro wa mugambi wanyine cyo bari mu gihugu cy'u Burundi yitire ndakira sinandura kandi sinandukiza coronavirus iyo ngabano nayo yazanwe na OMS nkuko mubizi duherekwa kwandika igitabo ngendegwa ko cy'amezi 6 aho twagiteguriye hamwe n'abasanzwe bashika imigambi ya leta rero muri OMS baciye babona yuko nabo bogira icyo bakoze kuko murazi yuko gupima bitwara uburyo bwinshi kandi si gupima gusa nkuko userukira OMS yabivuze mu bisanzwe ibikorwa ngendegwa ko mu Burundi cyo kimwe no muri OMS ti kugwanya umugira wa coronavirus ni bitatu icambe no gupima abo bose tubona ko ibimenyetso icyo yise T ya mbere hanyuma icya kabiri nuko ababa bagiye hamwe hafi bwa hafi nabo twatuye kumugera cyo bita maka contact nabo tubarondera tukabapima hanyuma ibyo biheze haraboneka abanduye cyangwa bisaba yuko tubavura hariho tuvura batarasinzikara hariho n'abandi usanga bisabwa yuko baje kwa muganga mu ivuriro cyangwa mu bitaro hariho ibikoresho baduhaye kugira ngo tubafashe kubasubiza ubuzima bitagoranye ibyo rero turabishima cyane kuko twereka yuko umugambi w'u Burundi wanyikiza coronavirus ushigikiwe kandi tubona yuko intambwe tumaze gutera ishimishije kuko turabona yuko abo dupima benshi bashoboka kandi nabo twatuye kumugera tubahaye imiti turabona yuko bakira bagasubira ku mirimo yabo ya misi yose murakoze.